urukundo nakagwa kakuye gatemba mu mutima gatemba mu maraso gatemba mu mubiri kagatanga intumbero y'ubuzima Nango imiziro mama nabgari miziro ariki nango yo kuzimira nkuzimagika kuba ngukunda nabgari gicumuro nayakunda niteka mubana jiwe nawe jakibe for forever hey lady oh baby
Ganda kubaze hamwe jo hatogera hamwe imani to hanshikana ntubona ko vyongora wogenda ntakubwiye kimbakiye ikindiye ku mutima oya ndaje ndabikubwire kuko iya bimyaka uzomara kuyisi ndayizi no rindiriye umwanya mwiza nkavuga rya jambo umutima wanje ukaronka koyoko ntabwo ari ndoto kandi amajambo y'urukundo nkahinduka Nuyemera uko ndayakongoreye kuko avuye ku mutima w'urukundo ndagufitiye wemere twibere babiri muri byose na hose tukefise tudusangire eka twikundanire twikundanire hala
yari imyaka numaze kwa